Jatend jotije sirkal Felix Koskeyo yango ni ng'anyo mar jopuonj sekondar mar Kupet timore ataro mar chik kendo jopuonjego onego dog e tich mapiyo piyo. Koskeyo yango ni piny owacho osewinjo ywakgi e winjruok margi kod sirkal. Kanolose kaunti ma Nandi, omedo ni sirkal oketo kenge e neno ni chenro mek somo e skunde ma pacho ka ok orochore ka jopuonjre ikore ne penj mopogore mag giko higa. Komachielo jotelo mag riwruok mar Kupet onyono ka tiendgi ni ng'anyo pod nitiere. Ka gilose liel moro e kaunti ma Vihiga, jotelogo yango ni ok gibi dok e tich nyaka chieng' gidonje e winjruok mar dok e tich ayanga kod sirkal.
The only thing that I want to do is to urge the teachers, to urge the officials, to allow our children to continue being taught, to allow the children to continue being taught in class, and whatever issues that they think has not been fulfilled to their satisfaction, and perhaps they are outside CBA, TSE, Minister of Education is ready to sit down with them and sort it out.
You cannot call off the strike without a document being signed. So hiyo tunasema baga iangaliwe. Imagine, kuna walimu walitoka TSE, wakapelekwa Public Service Commission, wale wa technical subjects. Wenye walikuwa chop group L, hata hakupewa chop group M, walipelekwa straight to chop group N, kwa vile walikuwa menyanyazwa in TSE. Imagine stagnating for 15 years. Ndio TSE imeitwa Teacher Salary Commission, na tunasema hii mkomo inaendelea.